Apha ke sicela uba simplify okanye senze lula ulog base 5 ka 25 to the power x ongaphezu kobani ko y. So into esingayenza ke apha kuba sisebenzise imithetho yantoni ye logarithms. Uzawuqaphela ke kwaye ukhumbule imithetho bese siyifundile kwintoni kwe logarithms uze uthathe yona uzame usombulula le nto. So umthetho wokuqala ke onowucinga ke kuloba log okanye ngumthetho woba ulog noba ibase masithi base ngubani masithi base ngu-x ka-a over okanye ongaphezu kophi loo nto ke iye ilingane nolog x nolog base x ka-a ususe ulog base x ka-b. So xa ubona untoni xa ubona i-division line okanye uphawu lokwahlulahlula uye uthini uye ucinge ngumthetho we-logs apho kukhona ntoni uphawu lothabatha. So ulog base 5 25 over x 25 to the power x over y loo nto ithetha ukuthilingana nobani nolog base 5 ka 25 to the power x uze ususe okanye minus ulog base 5 of y. So le nto ke ilapha ekuqaleni ungayiqaphela uyibona uba yinto apho esingathini esingayisombulula khona kuba kaloku uzokhumbula uba sinomthetho oba log base x of a to the power b loo nto ifana nobani uthathe laa b ebeyiphawu omzise phambili ze aphindaphindane nobani nolog base x of a. So le exponent ibuya ize phambili njengolwa hlobo ndiyibhale ngalo phaa. So ithetha ukuthi olu hlobo lapha ekuqaleni singayibhala ngoba ngu-x umphindaphinde ngelog base 5 ka-25 uze wandule ke ngoku ubhala u-minus log base 5 ka-y. So le nto ke isebenza kakhulu kuba loku ulog base 5 ka-25 uzoyazi uba ngubani. So lena indawo ungayazi uba ngubani. So uyazibuza uba ngubani na i-power apho u-5 esingamonyusa ngayo ze sifumane u-25. So u-5 kuba simnyuse ngobani ngo-2 ukuze sifumane u-25. So sisheke nabani thina, sisheke no-2. So ndizawubhala ekuqaleni ke u-x ngoku. So uzawuba ngu-2 ophindaphindwe ngo-x ize yonke loo nto kususwe ulog 5 ka-y, ulog base 5 ka-y ubekhe ngolo hlobo ugqibile.